swam abi bireye su obi bireye esum oharim icham ahawariwa nyegeje abi bireye esu nyene Bibwire Yesu, Bibwire Yesu, niwe mukunzi wawe, nawu ndiwo bona fi yawe. Bim ibwireye esu nyene urati nyaku rufuruzoza abibwireye esu obibwireye esu ohiyo Veringe eneesa zoza abibwire Yesu nyene. Igice cya gatanu mu cete cya mbere Petero yanditse umurongo wa ndwi avuga ngo muyikorere iki amaganya yanyu yose kubera iki Yesu ashimwe. Muyikorere iki? Kubera iki? Turisubiremo rero. Mwarize Sunday abatayizo n'umunsi tuyisubiremo rero. Icete cya mbere Petero yanditse igice cya gatanu umurongo wa ndwi muce mugenda havuga ngo iki? Kandi Yesu ashimwe mana nyene ubushobozi bwose haleluya turagushima ingene watwugururiye turafisa aho dutura amaganya yanyu cyose turafisa uwo twambaza turafisa umwami ahambaye atwikorerera imitwaro yose turagushime kuri iri jambo noye turasabwira ngo urigire rinini mu bugingo bw'umutima wose uri hano mana mu bugingo bw'abakozi bawe ishengero ryawe abera abera bari imbere yawe urakoze mwami ko byumvise twisabye mu izina rya Yesu amen Yesu ashimwe ngo muyikorere amaganya yanyu yose kubera iki kuko ibababara Yesu ashimwe naho uje gutaha bakakubaza urababaririra ijambo twumvise ngo dukorere amaganya yacu yose uhoraho kuko iratubabara ubwiwe niwa twitwaririka ubwiwe niwa twitwaririka car lui même prend soin de nous aratwitwaririka arakwitwaririka umwe wese Imana iramwitwaririka. None uwabitwaririka ninde ni kubereka kwitwaririka. Twarabibonye muri iki cete Petero yanditse. Ntitwogisubiramwo. Ariko icyo twovuga mu ncamake mu byo twabonye kugira ngo abatashe kunga umwanya muyo minsi baduhambye aho tugeze. Nuko ubwa mbere twabonye ko abo yandikiye aba babwirwa amajambo kwikore gukorera imitwaro yabo yose namaganya yabo yose uhoraho ni kubera iki kuko arabera icambere ni identite karanga muntu yawe ubanze wivuga ukuri umenye ukuri umenye ubwoko bwawe Yona igihe yinyegeza muri bwa bwato ariko arasinzira ari mugabahunza imana baravuga bati mbega wagikaza tirowe uruwa hehe urubwoko ki uva hehe hanyuma rero aca avuga ati ndi ubwoko jewe ndi umuheburayo aca ashira ko ngo nubaha imana mbega yari yavuze ko ariko yubaha imana urumva rero ariko kandi hano twarabonye Petero ariko arababarira ngo mbega twe ubwoko bwacu ni iki turi ubwoko bwibumeze gute bwera bwavuye hehe bwatoranijwe Yesu ashimwe ubwoko bwera rero arabandikira ati mwebwe mwasanzaye mwebwe muri hirya no hino abashakashatsi bagerageje gukurikirana baravuga bamwe baravuga bati boba arabagiye mwihamwa habaye ihamwa barasanzara abona ba mbere mbega none umuntu agiye ahunga agenda amerewe neza oya abandi nabo hari habandi nabo muri bamwe babatirizwa ibihumbi bitatu kuri wa munsi wa Pentecote bari baje bava mu mihingo yose ituri muri ako karere abo nabo nyine niyo bashitse bahamwa kuko ntibatahura ibyo bazanye izo nyigisho hanyuma rero arabandikira ubwa mbere rero kumenya ukuri kumenya kuri mu bwoko bw'abera kugira ngo ushobore kwambaza Imana uyikorera amaganya yawe yose uyibwire nuko ubanza kwimenya ukuri mbega kugira ngo nje imbere y'Imana ngenda ameze gute iyo umuntu agutumiye ari umuntu mukuru cyangwa ari umunsi mukuru imwe abantu bakuru baca bandika no kuri iyo invitation ngo teni de ville wa imbuzu ngo mu gisagara none bimeze gute kandi rero abanyabisagara nabo hari aho cyo sanga bambara imbuzu zitabutse ku mavi ariko si igisagara kuko wambaye teni de ville siyo ni costume cyangwa imvutano uko niko bigenda hari aho rero usanga batabimenya hanyuma rero ariko kugira ngo urebuke imbere y'Imana nuko ubwa mbere ubanza kumenya ubwoko bwawe ubwaribwo uri ubwoko bw'Imana bwatoranijwe kandi bwatoranijwe gute kubera yatanze Yesu Kristo kugira ngo azaducungure akubwa amaraso yiwe atugira bera Yesu ashimwe ayo maraso atugira bera haraho umuntu ariko arasenga agira ngo ndasukishije amaraso mu ibarabara ndasukishije amaraso ku murima oya amaraso ya Yesu afise igikogwa cyo kweza imitima yacu kutugira bera ivyo mu ibarabara hari haba marayika babijejwe bateza kutuzigama kubera iki kuko wogejwe na maraso ya Yesu wogejwe na Yesu watunga jwe na maraso arahoya akuhagija maraso ombegi myambaro ya wirera hanyuma rero mu nyigisho Petero yabarungikiye zari uburyo zihagaze ku ntumbero zitatu iya mbere nuko umuntu ari maze kuba mu ihanga ryera ategereza kugira imigenderanire myiza n'Imana hagati yawe n'Imana ubwirizwa kugira imigenderanire myiza kugira ngo wishugwe kugira ngo usenge wishugwe kandi kugira ngo ugire imigenderanire myiza n'Imana nuko uba warihanye ibyaha utarihana biba bikugoye naho wosemerera umunyabyaha hariho isengesho rimwe Imana ishobora kumva rimwe gusa yumva ngo mana mbabarira ndihanye uburonda ubwira inama utarihana wihane ikiri naco utandukanye kuba mu bwoko bw'abera no kuba mu idini abantu benshi baruziye mu madini ariko ntibari subwoko bw'Imana bari mu madini arabasamba bari mu madini baciba bari mu madini bagisakuza bari mu madini babeshera abandi bakiremendanya bari mu madini bakinyuruza nitunga ry'igihugu bakanyuruza Imani dufashe bari mu madini atandukanye ariko ibyaha ntavyo barihana mbega abo nabera Oya, nabanyeye dini gusa. Kandi umunyeye dini nkuyo hageze batamadina giragwane, nuwo ntatinya gufata icumu. Oya, kuko nta muri we nta kimugera. Muri buka Petero bafashe Yesu. Icyo yaciye akora cyasokora ya ntambi yagendana. Aja gucugutwi. Yesu ati handi yamenye ngena gwana rero. Aca no bakwagutwi aca genda arasubiza ko Yesu ashimwe. No kugihe yarafashwe yagumye akora igitangaza. Hanyuma rero kugira imigenderanire myiza ni Imana. Aho uri hose kandi si mu rusengero gusa. Sigi uri kuraririmba, sigi uri mu cyumba cy'amasengesho, ariko no mu ibarabara, no mu isoko, no mu kazi kawe, no mu nzu yawe, no muri saro. Hari abantu amasaro yabo yahumanye, avugirwamo ibibi, arimo gutata, arimo ibitutsi, no mu byumba, hari ibyumba byahumanye, harimo gutata no kutumvikana. Imana idufashe. Ikigira kabiri umugugira kabiri ugufasha ihanga ryera rikwiye kwiranira imigenderanire myiza nabandi umuntu yashira kuvuga ngo numukizwa ngo yarakijijwe mugabo imibano yiwe ari mibi akacavuga ngo ari mubera aho rero bicaye mugora kandi muri ibyo harimo bitatu harimo ibice bitatu muri iyo migenderanire yabera nabandi ubwa mbere hariho imigenderanire hagati yabera ubwoko bwatoranijwe nabaganza aha birimo Petero yarabibari nabaganza no uvuga ngo abera ubwoko bwatoranijwe burumvira abaganza andi dusubira kubyinjiramo gose ari kumenye ubwiza kumvira abaga aho mvuga abaganza hehe mu gihugu aho uwera ara nuko nyene kandi utaravye ngo intege nkeziwe canke inkomezi oya kuko si vyacu none wowe urajejwe kumukota oya ngira ngo abakora mu buzi bwa leta canke mu masosiyete bagira kotasi batanga amanota y'akazi murabizi mbegura urakota utarongoye utahaye akazi oya mbega mwarimu arakota directeur za ariko none kumengo harabakizwa bagomba kugira izo kotasiyo nikibazo utanga amanota karabinge nako kuya kacagira ati agira kote mugenzi we umengo ntibigigwa imana idufashe hariho rero imigenderanire yabera abera n'abarongozi hanyuma kandi abarongozi bishengero muca mukibona mu gice cya gatanu biravugwa inge ni migenderanire y'abarongozi bishengero twebwe yegana twijambo ry'Imana yatuvuga ko pastor riratuvuga ko natwebwe yuko tubwirizwa kuragira ubwoko bw'Imana nk'abatagoberewe ngo tuze twidodomba ndagiye oya kandi naho bo kuvuga nabi naho bogira gute urabwirizwa kubagirira neza Yesu ashimwe Imana ishimwe hanyuma rero biravugwa ingene nabo ingene bakwiye kumvira abarongozi bishengero abarongozi bene data ica muri abwo burongozi nyene mu iyo migenderanire y'iryo hangagera nabandi hariho imigenderanire hagati yabera y'abakristo ubwabo mbega kuko Yesu muri bwingene yasenze babu umwe tujeyo tubanze tujeyo aho hantu harakomeye muko tubandanya ni Yohana yasengesho riri hehe Yohana gice cakanga 17 mujeyo Yohana igice ca 17 umurongo wa 20 biragira ngo sinsabira abagusa ariko ndasabira n'abazonyizera kubwo ijambo ryaba kugira ngo bagire gute bose bagire gute babe umwe nk'uko wewe data turi uri muri jewe nanje nkaba muri wewe ngo nabo babe ariko baba muri twebwe ngo isi yizere ko ari wewe wandumye Yesu ashimwe babo mwe. Ikintu cyambere kugira ngo isi izomenye ko muri aba Yesu nuko bumwe mu mvugo zanyu kubumwe mu majambo muri ko muravuga mu bumwe burya rero ukazona umuntu wari ko aravuga nabi uzocumenya kwa mwanga kuko ukunda ndushobora kuvuga intenkege ziwe ukunda ndushobora kuvuga intenkege ziwe kiretse ubaye nkahamu yerekanye ubwambure bwase uko ugomba kunyegeza ugaje usenga ugapfuka ati mana dutabare ega ntugira ngo mutabare ukunda mana dutabare dufuke kuko ni twebwe twese nuva ngo mwene datuma afise kibazo ni twese tubumwe Yesu ashimwe reka dushishikare igice cy'anyuma ni migenderanire y'ihanga ryera ubwoko bwatoranijwe na n'imibabaro n'amarushwa n'amaganya n'ingorane kuko ibyo abantu b'Imana barabyibagirwa bagira ngo ukijijwe ngo curonke imigisha ukijijwe ucuronke imodoka none bose bafite imodoka ngo ukije ucuronke etage bose bafite etage aho twahava duheba rero ngo ukijijwe acagende muri Amerika none abaye mu ijuru mani dufashe ariko ukijijwe araronka namarushwa arahura n'ingorane ico nico gice cyanyuma ariko aho ntitugivuga ko gose tuca tuja tubanze tuce tuja muri iri jambo nyene rero nuko muri ayo marushwa muri ibyo bibazo niho rero twaciye dusoma iri jambo rya nyuma turisubire ko rivuga ngo muyikorere amaganya yanyu yose Yesu ashimwe a rero niho tugeze uyu munsi yuko iganuke ryawe ntiwosubira kwiganyira abantu benshi bariganyira abantu benshi bahuye n'ibibazo bagomba kwitorera inyishu bonyene abantu bahuye n'ibibazo ucusanga babishira kubandi mugabo ntibamenye ko ari gihe igeragezwa irashobora kuza kubera Imana yaretse kugira ngo ugeragezwe hanyuma rero ube icigisho kubandi none yabo nditwamatumwiga ko usomye igitabo cha yabo ntiwumva usubiye kurema uko niko bigenda aho rero bumageragezwa abantu beshi bari nibibazo mugo bagomba kuvyikorera biremeke Yesu umurinzi arimba ngo iyo urushe iyo uremerewe biremeke bibwire Yesu Zaburi yaravuze ngo ni uwanditse atarango niyo data na mama bombeba ngo arazogira gute azonyitorera mani dufashe ahai nawo sauri 5:22 ngo ukorere uhoraho umutwaro wawe nawe azokuramira ntazokundira kumugororotsi wera anyiganyizwa Yesu ashimwe nduzonyiganyizwa naho zibikomeye ntuzonyiganyizwa Imana ugirire neza hariho rero amageragezwa abizera baragerageswa ariko Yesu yagize ngo ntimukiganyire mugabo mwanze mwitwarike iki ivyo ubwami bw'ijuru wewe nahura nigeragezwa ibuka mu ijuru cyakindi kiziritse umutima bituma Kristo aguma hagaze mbega muracibuka muri ya migenderanire hagati y'Imana na twebwe ni ibyizigiro bizima ukwizera kuri hejuru kwibuka amasezerano y'Imana Yesu yagiye kudutegurira aho tuzoba Imana ishimwe kubera iki rero tuyikorera amaganya yacu yose kuko muri ico gihe twebwe tuca tuzigamwa muri ivyo bihuhutanye tukazigamwa burya iyo uri mu modoka ukamenya ngo uyu mushoferi ni mushasha ntamenyereye umutima ugenda uhagaze niyo hageze ahantu uje usanga uhunda imodoka nawe nyene yafyonze afata afre kandi atari ko aratwara sinzi ko arabo birashikira niko biri no kuvuga iki rero ntumwizigiye ntabyigize rufise yuko ashobora gutwara neza kwa ageze imbere y'intambamyi ashora guhagarara neza ariko tweho turafise imana Yesu ashimwe tu turayizigira kandi dufite ibyizigiro bizima ngo muri uyu mubiri ubabazwa tuzovamo tuje mu ijuru ko Yesu yagiye kudutegurira ahacu aho tuzoba ikindi naco nuko yemera kuturuhura naho biba bikomeye turaruhuka kwangira ngo nimuze mwese kuri Yohana niwe nabaremerewe ndabaruhura kandi muri ayo mageragezwa nyene tumaze kubimubarira aduhe inkomezi murabyumva erega umuntu aronkera inkomezi muri ayo mageragezwa nyene Yesu ariko arasenga arabiri cyuya camaraso bega ngaha hari umuntu arasenga abasenzi hari umuntu arasenga kabiri cyuya camaraso amaniko kuboko nta numwe urumva rero ntiturasenga nkuko Yesu yasenze ariko rero arasenga acavuga ati umutima urakunza ariko mubiri uransa mugabo mu nyuma ahabaye insinzi ngo abamarika bace bazagira gute baramukorera Yesu ashimwe bamuha intege asubira mu intege yakwifurije gukuru nawe gusubizwa mu intege Yesu ashimwe uwazosubizwa mu intege mu bihe bigoye kandi suvuga ngo ayo magaragezo acagenda oya mugabo uja hejuru yayo hejuru yayo tewe wamagara uwe urigora ndafise ivyizigiro bizima hanyuma rero kandi uca utabagwa kuko abaheburayo banditse ko dutabagwa ukene gutabagwa rero ubwira Imana ariho ca turaba uwatabawe rero kuko ibituvuga si migani ibituvuga ni vyabaye reka turabe ku watabawe yiyumviriye ikibazo ciwe agishira Yesu nawe ikibazo ofisi uyu munsi ugihe Yesu tugende muri Mariko 5 yaramenye ingene umutwaro wiwe awugenza mugabo yarushe abitora atora inyishu mu nyuma Mariko 5 dusabe hagira udusomera ari mu ishengero canke ari hano mu bavuga butumwa 5 uhera ku murongo wa 25 gushika 3:4 muzanire mikrofone Mariko 5:25 dushikane ku 3:4 aho tukagenza ngaho ntidusubira gusoma tuje tumva ico mpema tubwira
Mariko
5:25
gice ca 5 ku murongo wa 25 ndasoma mu izina rya Yesu Yesu akiza umugore agwaye kuguma va maraso azura umukobwa wa Yayiro kandi umugore agwaye kuguma va maraso yari abimaranye imyaka 12 yababajwe cyane n'abavuzi benshi bamumariye ibyiwe byose ntihagira ico bamumarira mbere arushiriza kugwara yumvise ibya Yesu araza aca hagati y'ishengero amuturuka inyuma akora ku mpuzu yiwe yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira uwo mwanya isoko y'amarasira kama amenya mu mubiri wiwe yuko akiza ico cago ako kanya Yesu yumva muri we ubushobozi bumuvamwo ahindukirira ishengero arababwira ati ninda koze ku mpuzu zanje abigishwa biwe baramwishura bati ubona abantu bariko barakubanda na ukagira ngo ninde ankozeko aberagiza mwa maso ngo abone umukozeko uwo mugore aratinya ahinda gashitsi kukwazi ikimubaye ko araza amwikubita imbere amubarira iby'ukuri byose Yesu aramubwira ati mwana wanje ukwizera kwawe kuragukijije genda mahoro ukire rwose icago cawe
Yesu ashimwe aha turabona uyu iyi nkuru yabaye Yesu yakijije yaramaze imyaka 12 agwaye. Bemwumva ari mike. Mbega hano iyo hagize ugwara mora mumugemurira. Muratanyimba kumugemurira. Muri korare mora mumugemurira muri mwebwe. Muragira turdoro mukamugemurira. Mukagira turdorore mukaja kumusanga mu bitaro. Nibaza ko ibyo mubikora Yesu abagiriye neza. Abakristo murabikora. Umunsi uravye iminsi abantu bishika kurabo umuntu mu bitaro. Ubona ari kiringo kingana gute hamwe ateze amaze umwanya. Sa mike cyane uko umuntu asinzikara niko abantu bamuheba. Uko umuntu ashishikara kugwa mu byago niko bamuheba. Na babandi bahora basangira. Abama basangira bagasangira ka gacupa agiye kugwara akigiyeyo kuko batamubonye muri ka kabari baraja kurabiyari. Bamaze kubona ko yamaze kuryama yafaditse nta usubira kumubona. Kuko bo bacha basubira hariya muri yakaye kuja barandi. Baja baraganya gusa bibuka ingene yahora basororera ingene yahora sesagura nivyo abantu rero baraharara bagaharuka inchuti ni Yesu wenda guheba muragumana no muri prison murajana no muitanure ry'umuriro murajana no mugobo gw'intambwe arashikayo. Yesu ashimwe. Haleluya. Niwe njuti. Hanyuma rero uno rero no mugore amaze imyaka 12. Ikibazo ivyari bimuremereye twoshobora kuvuga nka 5 vyari bimuremereye. Kubera iki? Ubwa mbere indwara y'igihe kirekire ni icago gikomeye. Kugwara umwanya munini. Muribuka na Yobu yagwaye umwanya munini yabuze byose. Umugore yavuze ati aha rero ibanga kugira ngo uyu mugabo amve ko yari yarushe. Burana yari yarushe. Aca mubarira ati tukimana uveho. Ntiyumva ko byaje byahindutse. Iyo rero indwara imaze igihe kirekire byaramuteye ibibazo, icyo ni kibazo cya mbere. Ikibazo igira kabiri ngo yababajwe n'abavuzi. Urumva ko kumuvura ngo baramubabaje. None bamubaje ngo kubera iki? Bamumariye kutuntu twose turahera. Ubu rero asigaye atakintu afise ni wenyine. Ubu ntashobora kujya ku muganga kandi harya umuganga arakwakira neza kuko watanze amahera yuko muvugana kandi atarakwandikira n'imiza ataragupima ubanza kuyasohora. Ariko Yesu ntuyasohora. Icyo ni kimwe. Ikindi mu nyuma agize ati ja mu bitaro bagira bati kosiyo bati oxygen ubakeneye kuja mu izindi mpemu urazi ingene bigenda. Ariko hari uri imyaka umaze uri kuhema umuri yaga Imana iguha. Urakunda Imana, dukunda Imana, shengero ry'Imana abera dukunda Imana iduha ibikwiye. Hanyuma ikigira gatatu ibyo yatanze byose ntacyo byamumariye. Urazi gukora ntihagire icyo bikumarira. Arabona nta nyungu yahabaye nta karusha. Ikindi ngorane yaciye yongerera kurikira ubukene buramutera. Ubukene rero buratanguye kumutera, aratanguye gusega nta ubizi ngene byabaye. Ariko urumva ko yaca atangura kwambambira abantu ati byose byaheze. Harahora ushobora kuba uri ahantu ubona kunaniwe waremerewe ntugishoboye rero. Ikindi rero urumva ntugishoboye ntacyo ushobora kwimarira imana idufashe ariko nagenda kuba ruri uyu munsi ivyawe biremeke Yesu arakubabara kuko imana irakubabara iritwaririka ivyawe naho byoba byaraheze ariko iravyitwaririka upfe kwihana gusa icyanyuma yarushiriza aho ari kibazo aciyagira yarushiriza kugwara ariko kandi abantu nabo baramubereye intambamyi duce tujya kindi gice rero hariho rero inkuru yumvise ikibazo cya mbere yagize mu gusesagura ibyiwe hari intambamyi ame kutamenya Yesu iyo niyo ngorane yagize kutamenya inkuru hakiri kare iyo ni ingorane yagize nagenda kubarire uburumva ibya Yesu ukanka kwihana mugabo hari gihe ushora kubikenera mbere bikanga arabagira bati nyaruko umuntu agira cikane ubu baramushitwaye hariya muri cha cumba c'indembe hanyuma rero umukozi w'Imana agenda kirukanga kajayo agasanga ntavuga yuko ari kibazo kukivuga kuyu munsi Imana igutije ururimi kandi ugatahura ibi ndabwira inama wihane wature wakire Yesu Kristo nk'umukiza wawe hanyuma rero izo ngorane rero arahura nazo mugabo arumva inkuru ya Yesu amahigwe rero kumva ivyo wumva ubunagenda kubarire ko ubishimira Imana tumanike ibiganza dushimira Imana iburi kurumva wikorere ngo mwikorere amaganya yanyu yose kubera kugira ngo kubera iki irabababara uyikorere amaganya yawe hanyuma rero arumva ati hariho witwa Yesu umwana wa Dawidi uyo ntahana ntagira gute mbega bavuga ngo ntakiza arahana iyavuze gusa byose bica bigenda neza mugabe ikibazo yari afise kumushikira icyo nicyo kibazo yari afise kubera iki abantu bari benshi arumva yuko ari ko ararengana hanyuma rero cagomba kwinjira aranyegetera aravuga ati rero aha iri igugu ry'abantu burya hari abantu baba mu igugu baba mu madini bakabuza abantu gukizwa iyo umuntu atemeye gukizwa neza akaguma ari umunyedini gusa akaguma akora ibyaha yongera kwa mu idini acabuza abantu kwihana kuko bacyagira bati byose nicyo kimwe byose nicyo kimwe mu myaka yahera nibuka umukozi w'Imana yavuze ibintu hanyuma arabagira bati uyu mutama yavangiwe ariko ibyo yavuze biraboneka yavuze ibintu bitatu ariko arabivuga yivugira rya kundahangwa aravuga ati hagiye kuza indwara y'intakira bazorondera umuti wayo bakabura abashakashatsi bazorondera bakabura ngira ngo naho bagira bagerageza bararonka gupfufa haza gusa ariko ntibayirandura burundu arasubira aravuga ati kandi hagi aho hari muri 79 aravuga ati kandi hagiye kuza amadini menshi kugira ngo ayobeze abantu babiri cyo bafate n'ico bareka byose babone ko ari cyo kimwe none mwiyumvira amadini menshi katangiye kuza ryari hano mu Burundi ifyo o mwebwe we ni uzu ubwenga camenye rakora acavuga ati kandi kindi hagiye kuzoba sport imyimenyerezo izotuma abantu ibuza abantu kwinjira mu rusengero none ntaba ariko bari byukanga muri uyu mwanya imana idufashe kuko navyo ni byiza kwibuka kandi gumuntu aja kwemera ubuhanuzi ko bushitse rero nawe uyu rero uyu mugore arabuzwa n'abantu kugira ngo amushikire mugaba cafata ingingo arafata ingingo rero ariyo nzira y'ugukira na wowe ndahugira inama muri uyu mwanya aca afata ingingo ubwa mbere naratanze ibintu ndatanga kwingemo sinakize none numvise inkuru za Yesu ubu rero ndafashe ingingo ngira nje kuri Yesu aho ni muri we kandi nawe uri kuri yumvira mbe uri ko yumvira iki kuko ari abantu ga satana agendera ugasanga ari mu rusengero ari hana ariko ari yumvira ibindi hari umuntu yariko aravuga ariko arigisha yagira atanga urimba cyavuga ati uno munsi amasabuni yaduze yari yahagurutse ariko yumvira ibyisabuni ingene biriko bira yari umudandaza acavuga ngo yaduze ageze imbere y'ishengero undi nawe abona umukozi w'Imana ariko arigisha acabaza yarafite ikindi kibazo cy'ubwenge acabaza ngo mbe urya muntu ngo yize amashuri anganiki none wumva umuntu yokira oya arafatirira aca yumvira ati ubu rero ko ntashobora kumushikira ko protocole itonyemerera kugira ngo urane umuntu ucabaza umuntu yagwaye imyaka 12 uburyo abameze ni nubwiyumvira sinzi ni suku uko ryari rimeze mugabati jewe ngira ngende ndanyagetera mu bandi nsitane mu bandi mugabo nkore no kumpuzu gusa Yesu ashimwe ingingo nziza mbega none wewe uyu munsi ndovata ingingo nziza umukorere amaganya yawe yose kuko arakubabara aramenya ko Yesu ababara nabamaze imyaka myinshi bagowe nabi byabo byaheze agira ibyiyumviro byiza hari abantu benshi batsitara mu byiyumviro kuko mu bugingo ibyaha niho bihera atangura kwiyumvira amaso yamuhereje akiyumvira akashashira mu ngiro Imana ikubabarire wihane uyu yagiriwe ubuntu ntiyumvire ko yofuma yiyahura ntiyumvire yuko yofuma agenda handi ko yofuma nyegera ariko agira ati nkwiye kuja habonaho Yesu ari Yesu ashimwe ndakwifurije kwinjira muri Yesu no munsi umukoreko kandi nawe arakugendera muri we impemu yiwe iramubarira genda ukore kuri Yesu hanyuma aracagenda aranyegetera abantu baramubanda reka rero tuvuge kuri aba bantu abantu bobo baguma kwirikira bumviriza Yesu muri uwo mugwi waye bakurikira Yesu harimwe bariko barumviriza amajambo yiwe kandi banezerewe bifuza gukira harimo n'uyu mugore muri uyo mugwi harimo abandi bagomba kumva ibyo avuga ngo baronge ico botanga arakora poro ngo bamufate abo nabo barimwo muri uwo mugwi harabandi bapfa kwikira ngo barabe bitangaza muri iyo migwi bakwikira Yesu harabandi bakwikira kugira ngo baronge imitsima kuko bari bamaze kumva ko agabura abantu bakarya bagahaga mugabo ntibagombe guhindura imitima yabo mugabo nagenda kwerewe wagira ubuntu uyu munsi nuko wafata ingingo yo guhinduka neza ukakira Kristo nk'umukiza wawe kugira ngo nawe imitwaro yawe yose uyimuremeke n'abarakuruhura hanyuma rero amaze kugenda agashika rero wa mugore akinjira akakora ko Yesu arumva ikintu kibaye Yesu ashimwe atani ijambo aravuga amukoze ko ajya yumva arakize haleluya ndakwifurije gukora kuri Yesu uyu munsi umukoreko mu kwizera utuze ukwizera uti Yesu nanjye uyu munsi ndagomba kugukorako kuri iki cago canje ikibazo canje icyari cyo cyose ngira ndagukoreko ndakuremeke kumbabara nawe untabare hanyuma rero Yesu arabyumva avyumvise arahindukira ninda nkozeko nabo rero ati none ubona abantu bari ko barakubanda kuko ntibamenye ko hariho wunda keneye gukira hanyuma rero aca arabivuga ingene byagenze aca bwigwa ijambo ryo gukira kandi Yesu akoreye gukira ukira umutima ugakira n'umubiri. Iyo Yesu agukijije no agukiza umutima kandi agukiza n'umubiri. Igira kabira cha guhana amahoro. Hari abantu benshi babuza amahoro. Kubera hari ibyago bibakikije, kubera bari mu bibazo, kubera ta migenderanire myiza n'Imana ubu yarakatitse. Nta migenderanire bagifise n'Imana. Nta migendera fitaniye na bene data ubari mu bibazo arahantu mu gati nk'agati kari mu kiyaga mugabo nagenda kubarire wakire Yesu biraje kugenda neza umukorere imitwaro yabe yose arakubabara aragutabara none rero nagira ngo ufate umwanya wiyumvire imigenderanire yawe ni Imana uyu munsi meze gute kandi yo migenderanire irangwa ningene uvuga ningene uyivuga ninge nibikogwa ningene wiyumvira ivyo byose rero ni uco niyo migenderanire imigenderanire yawe ni Imana imigenderanire yawe na bene data imigenderanire yawe hariya mu kibano imigenderanire yawe n'abana bawe imigenderanire yawe n'umugore wawe imigenderanire yawe n'umugabo wawe imigenderanire yawe no mukazi yarononekaye aho ndukire mu gitegiri cabera kuko abera bateza kugiranira imigenderanire myiza ahari hose umwamagire neza tunamika amaso dusenge ubanzura imigenderanire yawe kugira ngo uje kuremeka imitwaro Yesu ubanza kugira ya migenderanire yahagarara ubanza uyisubira uyigire neza mugire imigenderanire myiza nawe n'Imana n'abantu nabawe n'abapagani haramani n'abacagira imigenderanire n'abapagani bagira imigenderanire mibi bagasangira ibibi naho nyene turaguha kwihana umwanya wo kwihana Yesu akugirire neza wogejwe.